asihlangani
asihlangani
wena uyazi into oyikhulumayo wena ngizoyilingisa le moto le
thi ndikubonise.
This is how she forced me to be her boyfriend.
Say right,
Timothy.
Say right.
Say right, Timothy.
Nazog.
How? Hey, unsizile. Manje ufuna mali.
Mali, ay, ungawari ngemali, sikhulume ngemali.
Manje ufunani manje?
Ngifunani? Uyi boyfriend yami kaloku nangoku. Masana.
Hey, lemoni parangwe.